Quacum fofo a Lazaro toca a foca blaia raraia co ulithibitisha ufufu wa ulimwengu wote Kristo Mungu wetu kama wana wabeba mitende ya ushindi twakulilia mshinda kifo Hosana.